Music. Abarera kabaribo babage bafise igikoko cyo kubyosha ibirori bakaba bavuza indirimbo kugira abantu bazitambukire ko aba nabantu babahinga
bakemera mbere byana bangombwa namaraso bakayasesera abandi. Ivyo rero ni ibintu bizwi, ibintu wagiye abantu bagiye barabona mu gihugu cyacu, nibaza ko tumaze gutera intambwe. Uyu rero mubona ni General de Brigade Nyamugaruka Dominic, akaba ari we arongoye aba bagira defile ngaha. Uyu ni Ntwazangabo itwara division ya mbere y'igisirikare cy'u Burundi.
Aba naba komando aba bari imbere bambaye kasike. Izo kasike nazo ni nyambagwa y'abasirikare ikora mu gihe bariko baranangura imirimo imwe imwe ijyanye no kwivuna basi. Iyi rero izo nyine zirabafasha kugira ngo bashobore kurangura neza imirimo.
Ibintu bitera iteka igihugu ni ibintu biteye ijambo. Uburundi nk'igihugu cyikubwiye kandi gifise ingabo zibushitse, ingabo ziseruka bakavuga bati b'Abarundi bashitse. Aba bamaze iminsi bategura urubanza, nicyo gituma mubona ko batambuka neza. Kiretse n'izi nteguro zijyanye n'uyu munsi bamiza ko niko kazi kabo ka misi yose. Ama bari mu myimenyerezo bamabasubiramo kugira ngo bazokoramye bakora neza imirimo inzego z'igihugu. Izo nzego z'igihugu rero ziba zirimo abantu benshi batandukanye n'abasirikare n'abapolisi. Aba bakora bakorera igihugu, bakora bakorera bene gihugu. Hariho ibihugu mbere bibita abasirikare bibiri bw'abene gihugu. Hari ibihugu bibita abasirikare b'abene gihugu, kuko iyo umusoda akora atazi ko akorera umwene gihugu ntabwo ashobora gukora neza. Nta musoda ashobora kwita umwene gihugu umwanzi, biba bigenze nabi. Umwene gihugu niwe turwanira, niwe tuba dushaka gukiza, niwe dushyira imbere mu byo dukora byose. Tukumva ko koko turiko turakora duteza imbere abantu bose, nta n'umwe dukuyemo. Bariho nuko tubika naba komando bambaye izi kasike n'abambaye bere ve naba komando bamwe bagira ibyigwa bya gisirikare byo mu rwego rwo hejuru kugira ngo bashobore gukingira igihugu n'abene gihugu. Niko kazi bajejwe, niko kazi kabo, ni niyo ntumbero bafise bahawe kandi bagendera. Rero mabazanga bani bani biga ibyigwa by'abantu bose biga muri za kaminuza bakongera bakiga n'ibyigwa byigishwa abitegurira gutwara abandi mu basirikare. Iyo bahejeje ibyo byigwa bamwe barabandanya biga amashuri ya kaminuza yo mu bindi yo mu rundi rwego, ni ukuvuga abagira za master cyangwa abagira amadoktora. Ibyo biva ku manota baba barose n'ubukerebutsi bafise. Abadashobora kugira ibyo byigwa barabandanya umurimo w'igisirikare bagafasha mu buryo butandukanye, bagafasha igihugu. Aba nabo bakeneye iyo muri leta babonye ko hari abashobora gufasha mu bisata bitandukanye by'igihugu barabikora ko bagashobora gufasha. Abantu tuvuga ko bari en position de détachement, ira bamwe baramaze kubabona aho babakoresha, baramaze kubona ko ari abantu bafise iteka, abantu bafise ijambo, ari abantu bafise umutima wo kwitanga, bashika ku gihe bagakora igikorwa babahaye kandi bakagikora mu mwanya wo. Aba rero n'abantu kwizigira. Abarundi rero boza baramenya ko bafise intwaro kandi bakabyishimira. kuko nivyo bituma igihugu kigira itiramurika kikagira iteka. Comando la compa Rangize a Chatangura, Uni Mugui, Mugui, Ugiswe. Nama inite, para comando. No, I muriba mwe, bamamibo, nabamiba koroka, bagenzuao, bagida, ifiwa, bimwe, bamurawana kogi, uchakose, ukogi, shoye, kugira, mugi, shoye, kugira. Abasirikare bafise ubuhinga bwo hejuru benshi bakomeye aha rero igihugu gikoresha uburyo bwinshi bagama babanza ngo amahera ngo ajya hehe babibone amahera arakoreshwa ntabwo ajya mu mifuka y'abantu arakoreshwa nicyo gituma mubona dufise abantu bafise ubuhinga butandukanye bafise ubushobozi bushimishije aba bariga ibyigwa nk'ibyo bajya abantu bejeje gutambuka abambaye ingofero z'icyatsi beve bagira ibyigwa byabo bagize beve mugabo icyo baca bashyira ko abantu uko baca biga na burya buhinga bwo gukoroka mu ndege bakaba rero bashobora gutabara bagenzi babo iyo bikenewe bakoresheje indege bagashobora kunyaruka bagashika
umurimo wawe umubona imbere abo n'abantu baba bakerebutse kuko umuntu atakerebutse nishobora kumutuma kwigisha yohava yigisha ibyo atumva hanyuma akayobya abantu barakora mu byo gutunganya ibikoresho bya gisirikare ibyo bita mu gifaransa la logistique aba barakora mu byo gutegurira abasirikare impuzu kuzishona aba barakora mu biro ari mu bushikiranganji bw'ukwivuna basi no kwitaho abahoze ku rugamba canke muri eta major aba imirimo yose muzi yari mu gisirikare barashoboye kuyifasha barashoboye kuyikora kuko ntacyo batigishwa bigishwa nibyo abasaza babo hanyuma rero umwe wese tukagenda turaba ububangutse afise tukamushyiraho tubona ashobora gukorera gusumbya ahandi aha naho nyine ngira mwabonye ko hariho imigwi yose harimwo intwazangabo harimwo intwazangabo harimwo ibisongerezi hakabamwo n'abasirikare batoyi abo dusigaye twita militaire de rang twagomba kubamenyesha ko tutakivuga homme de troupe kubera twasanze menga tubuze homme de troupe abagore tuba tubakuyemwo ubu rero tubita abasoda batoyi mu gifaransa militaire de rang
n'umugwi ugizwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'intwazangabo mu Nyamiramabi hariya mu mitakataka mu ntara ya Bubanza inyigisho mu Nyamiramabi urwego rw'Inyamiramabi twazigize inkingi idasanzwe yo guteza imbere urwego rwacu ku buryo turigisha abahita bakaba intwazangabo tukigisha n'abahita bakaba ibisongerezi biga mu ishuri ryabo riri hari Muramvya nabo nyene baza kwamba batangaza iyo baza guhereza bagira umugwi wa gatandatu turigisha kandi na polisi bato bato Nyamiramabi zitoto cyangwa zisanzwe mu mashuri yacu ari hariya Mwanza ari Igitega hariya Ibururi Ingozi hamwe no mu ntara ya Cibitoke Murero, Sigai Quachira, Mishure Cabinosa, Abarangi, Amashure Sumbui, Magachava Andania, Vigua, Kenya Miramavi, Makinga Kane, Vigua Cabinosa. We hope we will get a Cabinosa, but we know you, Mono, Iberia, Sango Mozi, Yamirama Bravati, Komuramana, Morita, Gipoli, Segre, Avena Yugo, Uyuni, Umugu, Okubanya, Tel Abgova. Idite antiterrorist murazi neza kutera bwoba nibaho mwisi no ngaha mu Burundi arike arari abantu bagerageza guturiza utuntu aba rero niwo bacaziruka ningoga bagaca babahumuza murazi kandi ko badakorera gusangaha mu Burundi ahantu hose itera bwoba nyarutse ku isi aba barashobora kwikorwa ko n'amagungu bakagenda gufasha aho itera bwoba e gira murumba amajwi cyari mumenyereye imbere amajwi maremare ameze nk'ijwi rya mbere kubakunda kuririmba amajwi y'abakenyezi b'inyamiramabi kazi nibo bashikiriwe mu guwabo ino hari gihe hari umuntu wigeze kumbwira ngo akonohora n'umupolisi kaze munohora n'umupolisi sinzi ko yavuga ku ibarabara sinzi ko avuga bahuriye ku ibarabara sinzi nawe yavuga baba bahuriye ariko rero birafite icyo bisigura yuko izi nyamiramabi kazi zacu zikora akazi neza hari n'abambwiye ngo nta kigongo bagira ngo bavuma b'abagabo ariko bose bakora akazi kamwe kandi bagakora neza rero mu rwego rw'inyamiramabi umukenyezi arisanzwe bariyo murababona zaho tuvugisha umuntu wa canke ngo tumurikishe rugagamisha ngaba murababona kandi urwego rw'inyamiramabi ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano
abakenyezi b'inyamiramabi kazi nibo bashikiriwe umugwi wabo zino hari gihe hari umuntu wigeze kumbwira ngo hakonohura n'umupolisi kaze ngo nohura n'umupolisi sinzi ko yavuga ku ibarabara sinzi ko bavuga bahuriye ku ibarabara sinzi aho yavuga baba bahuriye ariko rero birafite icyo bisigura yuko izi nyamiramabi kazi zacu zikora akazi neza hari n'abambwiye ngo nta kigongo bagira ngo bavuma b'abagabo ariko bose bakora akazi kamwe kandi bagakora neza rero mu rwego rw'inyamiramabi umukenyezi arisanze bariyo murababona zabo tuvugisha umuntu wa canke ngo tumurikishe rugagamisha ngaba murababona kandi mu rwego rw'inyamiramabi ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano umukenyezi arafise ijambo ridasanzwe nabamenyesha yuko bano bakenyezi bahabwa akazi kose ko mu bushikiranganji akazi kose k'inyamiramabi turafise mbere n'abaza barashitse ku ipete rya General de Police murazi yuko abantu be nabo bari hake mbere mu isi mu bihugu byinshi byo mu isi n'abakenyezi bashobora gushikira ipete nk'iryo usanga bafise twebwe rero ngaha turabafise n'iteka ridasanzwe.